Keanu? Secular charity case here.
I thought you might need it. You have children, remember? And you're not going to get anything out of SIPO.
Fine. But you can stop this little charade of yours. SIPO is not going to give you anything.
You know very well that SIPO isn't Siamo's father. He's infertile. That's why we couldn't have any children.
Mom.
Siamo. Siamo. Siamo.
Wait, I'll go.
Siamo, Emma.
Hey, give it the Calibre. How you feeling?
Hey, good to see you.
It's really no big deal. Siamo's pretty organized.
That's when I go to the cabin. Jano, ke ne ka kopana le lekaunyana lengwe morago ga SIPO. Fa ke lemoga gore ke ithoele ke ga e le gore kgale a ile. Nako e yotlhe e ntse ke eletsa gore Tshiamo e be le gore ke ngwana SIPO. Ke dirile diphoso tse dintsi mo bophelong mo e leng gore go boela morago. Tlhaloganyo wena o perfect.
I suppose I used to think that people would only like me if I was perfect. Ironic, huh?
Nako nngwe ga o lebelela dilo tse di fetileng di tlhalosa botokanyana. Ke tla siama. Ke a leboga.